igama lami nguSphamandla, ifana nami nguZweni. Ngihlala phema ekhaya eCape Town eKhayelitsha. Into endizibamba ngithanda umculo, ndikhulele kwifamily ethanda umculo. Semncinci, at the age of 5 years, ifamily yabe imthanda umculo, makhulu wam ecula ijazz. So yinto endayendeza ndithanda umculo kakhulu leyo, ndisakhula. So umculo ndakhula nayo. So nee-friends zam bedlala umculo, so ndaphinde ndikonektha nabantu abadlala umculo. Till now ndisamdlala umculo. Le ngoma iza kuquka sathi Miriam Makeba ndidedikheyithela for umakhulu wam ongasekhoyo. So ndifuna ukuthi apha hleli khona ayithande, even now usayithanda, I'm sure uzayiva. Nezibamba ndithanda ingoma kaMiriam Makeba, Phatha-phatha. Umakhulu wam edla ngocula yena uSiphiwe wayeyithanda kakhulu, edla ngoyikhalisa ayicule. So ifamily yam yonke ibiyithanda le ngoma sisakhula, sibancinci. Even now isakhaliswa ekhaya ikayekwa. Xa khaliswa le ngoma vecuka umakhulu wam sakuquqa sathi bhe. Umyalezo wam we-COVID-19 uba abantu basikhusele, banxibe imaski, bahlambe izandla, bamamele imithetho ethethwa ngugovernment.